conclusions. Oh, Carolina Rule has a hand in my confusion. Which one to choose? Which one do you depend in? To Susie, make me blue, or the redhead I'm attending. Now, Carolina Rule has my heart, and all I want to do is go down the windy road where my Carolina goes. Go down the crooked road where Carolina goes to school. My Carolina Rule, do you love me? Tell me true. Tell me, do you love me now? Da da dee da 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 da